namhla kwenze njani, namhla kwenze njani, namhla kwenze njani, namhla kwenze njani, namhla kwenze njani.
Namhla kwenze njani.